Quarantine boy. Umlokoa. Umlokoa. Dungyawero umlokoa. Moroni. Teach me thing I don't want to know ye.
MP.
Kamigole mienwete waneno ye Unge machalo kudijedunge
Kudijaluo
Ineler mamuroni waneno ye
Umulokoa
Ajayo Dungira mogo Chungmari enler Dungira mogo
Dungira mogo
Chungmari enler Dungira mogo
Dungira mogo
You don't want to pack in Manaina.
In Manaina,
Mini don't get wet up in Manaina, Moloko.
In Manaina,
Kachung MP, Iromoko, Jaduo,
Iromoko,
Kachung MP, Iromoko, Moloko. Don't want pack or deno in Manaina. Madongo, omulokoa,
omulokoa,
ine chunyo ganda, omulokoa,
omulokoa,
moroni pako, en manain,
moroni,
moroni wero, en manain,
moroni,
moroni dengo, dong en manain,
shauri yako,
teach me timo dongo, omulokoa,
omulokoa,
med konyo ganda, gichuny min korono,
Minara
Metingo gana Gichuni minigaruno ye Okonyo wasani Tinde waneno re Okonyo wasani Tinde waneno re Okonyo wasani Tinde waneno re Okonyo skunde Tinde gineno re
Gineno re
Okonyo skunde Tinde gineno re
Gineno re
Ogero ndara gigo tine nore
Gine nore
Ene ngama wachoto timone nore Omulokoa dongen malo Omulokoa dongen malo
En malo
Kwom tije mitimo dongen malo Itingo moro ni baba dongen malo
In malo
Igero moro ni In malo
In malo
Munu liete koki nyinge Umuloko Tichine chalo nyinge Umuloko KMP Baba iromogo
Iromogo
Katilo negi Iromogo
Iromogo
Anumara samia
Ghana. Betingo moro ni MP Marie. Betingo MP Marie. Nikech telo idongi romogo. Ngamae nile. Telo nidongi romogo. Romogo. Ana samie. Paco, yeah. Itimo madongo moroni paco, yeah. Igero moroni, yeah. Wigio kano wilgo, kano wile. Wikano wilgio, umuloko wa. Teach my riduang jaya, teach my lueti and teach my hara. Chuo mar chuni and chuo maera, chuo maber gineno. Mangen yonge go lakini in godwe Maduro molo yo magi Metingo moro ni malo gineno echege Umuloko Metingo moro ni malo ginen tijie Umuloko Umuloko wa malo Umuloko wa Oko ae malo Oko ae malo Kumweno nyingi dongo in malo Oko ae malo Umuloko malo Oko ae malo, MPA iromogo. Oko ae malo, donge MP iromogo. Oko ae malo, mano MPA iromogo. Oko ae malo, MP iromogo. Oko ae malo, umuloko umuloko. Oko ae malo, oko ae we malo. Fanya ni maku Okoa wewe juju Mana wewe ndiyo kiongozi wa kweli Wewe ndiyo manufaa kwa wote Okoa wewe malo Okoa wewe juju
Anti boy, yeah. Umulokoa.
Oh my classic.
Umulokoa. Dungyawero umulokoa. Teach me to don't want to know it. Gole mienglete waneno ye Unge machalo kodi jedunge Ine ler mamuroni waneno ye Ajayo Dungi romogo Chung mari en ler Dungi romogo Chung mari en ler Dungi romogo